Malo mahlo bani mngalele kamala mguta otu wapungula mawkura Instagram ngalo mglanda lits as doubt and scope ngula. Itholu ni ekal lok shayin tombi alo ge inza epe yom lalwe kabele ola no pirates team kosi lodge. Desi shungu mogis kishwe ingandolo ge manji yase Randburg. Lulu dabagel ma ilana gene skalo esa abegwa ge indombi mapuise ni yase midrend ngo September 2020. Esa hole lagbushen nga kwa pindi wa tete lo ange pe ilika 2000 umarani. Kwa kushogwe NPA ufundi iso eno piwa matibala wabajelo ugutige wa eva shelo ULorch ngesikhathi emshaya ukuba waphuma ke nomngani wakhe okhulumele NPA uphinde umjonondwana uthe umathithi bala kwabona ukuthi ke sekuqala ukuhalala wabe sethumela umyalezo ukuthi ambuyisele ukhiwe imoto yakhe kade efika ukuba khona ke ingxabano phakathi kwabo iyaholela ukudla amawamqinya emshaya ke muhudula kanti wamemeza mfuna usizo ke wasize wasizwa ke ngomngani wakhe uthe lo mdlali ke webhola waboshwa ngomhla ka 7 September kunyaka 2020 emva kwesigameko wadedelwa ke lapha ngebheyili enkantolo umshushiso uso Michel Hart uphikise ngokuthi kubufakazi bezempilo bahambisana ke nobufakazi bamangali uthena umsolo akazanga le mali okusho ukuthi nguyena wayihlukumeza leli cala hlihliselwe mhla ka 28 July kulonyaka lapho kuzokhishwa khona isikwebo mina ngana kwethu ngizofisa ukwazi selithini uvolo wakho mayelana ke nalo lolu daba kwi comment section.